ntego z'umwaka w'ishuri mu kwezi kw'icyenda umwaka w'2024 ushyiraho w'2025 nk'uko ishyirahamwe Be Parents ryama ribikora buri mwaka mu gutanga ibikoresho by'ishuri ku bana batazi ababyeyi babo binabihakanywe n'ubu rikaba ryasubiriye kubikora mu gutanga ibikoresho by'ishuri. Iri shyirahamwe rikaba rihurikiyemo abasanzwe bavutse uko nyene. Engineer Bienvenue Ndereyimana arongoye iryo shyirahamwe aratanga isiguro z'icyo gikorwa.
Nitwa Ndereyimana Bienvenue, nk'abasanzwe nserukira imbere y'amategeko shyirahamwe Be Parent Association. Ni igikorwa twihaye cyo gufasha abana mu bijyanye no kwiga. Tukaba dusanzwe dufise abana 15 ku rwego rw'igihugu dushaka gushigikira mu buzima bw'ishuri duhereye umwaka tubasanzemo. Tukabarihira amafaranga y'ishuri kandi tukabaha n'ibikoresho bibafasha kuva mu mwaka barimo guhera no mwaka 2024 ushira 2025 gushika barangiza amashuri yabo yisumbuye. Ibyo tubafasha ni amakaye, ibikoresho by'ishuri harimo amakaye, harimo amakaramu akwiye y'umwaka wose, harimo amarate, harimo amaboate matematikale, harimo kandi na uniforme imyambaro ibiri kuri buri mwana, harimo kandi n'imyambaro ibiri y'ibirato. Ibyo nibyo niyo programa dufise uno mwaka. Ariko kandi ibyo bikoresho by'ishuri twariyumviriye biragoye gutwara mu ntoki, twarabashiriyemo n'isakoshi babitwaramo.
Arabandanya ashimira cyane umwana w'umwigema aba mu gihugu cya Canada, Jemino Harukundo, kukuntu yagize impuhwe ku bana bavuka bakihakanwa n'ababibarutse, cyane cyane abihakanwa na base. Akaba ariko arafatanya n'iri shyirahamwe Be Parents Association.
Nk'uko mubibona ngaha inyuma yanje, biriko bikorwa mu bufatanye bw'ishyirahamwe Be Parents Association, ariko kandi n'umwana w'umwigeme akiri muto cyane yitwa Noha, aba mu gihugu cya Canada, asanzwe yaragomwe ino projet cyangwa uno mugambi wa Be Parents Association. Ararumva ko by'ukuri inyota yo kudushigikira muri kino gikorwa, nico gituma yagerageje kwegeranya abandi bana bigana hariya, arondera uburyo kugira ngo ashobore kudufata mu mugongo muri uno mugambi mwiza wa Be Parents Association, kandi tukaba tumukengurukira cyane. Ni umwana w'umwigeme asanzwe avuka ku mubyeyi dusanzwe turi kumwe muri Association Rukundo Jean Pierre. Uno munsi twabikoreye mu bibanza bitatu. Aha duhagaze ni igikorwa cyabereye kuri East African School Dogitega, rikaba riri muri quartier Yoba, ni mu ntara ya Gitega. Twashitse ngaha tuvuye mu ntara ya Mwaro, aho twaranguriye icyo gikorwa mu bibanza bibiri kuri Ecofo Kigutu, impande ya stade benshi barahazi, kandi twakiranguriye no mu Kibumbu, aho twafashijeho abana babiri, Mwaro naho barabana batatu. Igikorwa nk'iki kandi twaranakiranguriye i Bujumbura ku munsi wa kabiri, aho twashoboye gushigikira muri ibyo bikorwa nyene abana bashika batandatu. Murumva mubakurikiranye bose, muca musanga ari abana 15.
Nayo umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe EATA, East African Training Association, risanzwe rifite ishami rikorera mu gisata cy'indero i Gitega, ryaragiraniye amasezerano yo gufatanya na Be Parents Association mu kurira kuri ico kigo c'ishure East African School abana basanzwe bavutse ko nyene. Uyu muyobozi aratekereye impanuro basanzwe bareza abo bana.
Igikorwa dutanguye nk'uko representant legal wa Be Parents Association yabivuze, yavuze ati ni nyabutatu. Nyabutatu igizwe na Be Parents Association, igizwe na East African Training Association, ahanini rero igizwe n'ababyeyi baba bana bari imbere yacu. Rero babyeyi, no munsi mwebwe mbere ntitwari kumwe kubera ubwo bufatanye twabwize turi amashyirahamwe abiri, ubunamwe muri hano igikogwa turagisangiye ibi bikoresho mu nyaba bahaye ni mwebwe kubera abana murabona ni bato naho arimo gukuza ukuza aravyumvira umugabo abana batoyi ni mwebwe mu bereka inzira imwe mu bafasha ukuboko rero turipfuza nkuko representant legal yabivuze ko mu myaka 5 6 tubona intambwe aba bana bateyeko hama tukazobona ico twiyemeje rero tukazokibona aba bana baronse impamya bushobotse mbere twabivuganye naba bajejwe be parent tubivugana yuko tuzogenda turaraba ku mwaka uko igikorwa cagiye kiratera imbere kandi tuzoguma tubikora namwebwe turabimenyesheje sinipfuza ko twonanikwa turi imigwi itatu yose y'abantu twifuza yuko aba bana mwakuza tuzohura na mwese watwabatumiye tuvugana tuti mbega igikorwa cagenze gute cakunze ku rugero rushika rushikaho rugera tukongereza ingufu